Kuzothi ga ngoku xa sisebenza nge-radicals, into ebesisayijonga siye sajonga ntoni? I-square root. So sibonile ke uba siye sinophawu olunje lwe-radical. Loo nto ithetha ukuthi sifuna i-square root sikabani? Sika-9. Loo nto izotsho isinike bani? U-positive 3. Okanye ke isibuza ntoni? I-positive square root sika-9. Kuba xa sibhala ngolu hlobo khumbula uba sithatha i-square root sela nani lingaphakathi. So benoyibhala ke nangolu hlobo sibeke u-2 omncinci pha. So loo nto ithetha ukuthini? Loo nto ithetha ukuthi sifuna i-square root okanye i-principal root principal root kabani? Ka-9. So loo nto ibiza sinika u-3. Principal root ke isichazela ntoni uba eli nani siliphindaphinda kabini ukuze sifumane lo 9 olapha ngaphakathi. So le nto ithetha ukutsho ke le, okanye mhlawumbi ke ingaphinda ibhalwe nangolu hlobo uba ngubani i-square root okanye i-cube root. Ifuna i-cube root ka-27, okanye ngubani inani eliziphindaphinda ngokwalo lisinike bani? Lisinike u-27 eliziphindaphinda ngokwalo kangaphi? Kathathu. So ke eyona number ke okanye elona nani xa uliphindaphinda ngokwalo lisinike u-27 ngu-3, kuba u-3 umphindaphinde ngo-3 umphindaphinde ngo-3 umphindaphinde ngomnye u-3 wesithathu. Loo nto iza sinika bani? U-27, kuba kaloku iba ngu-9 ophindaphindwe ngo-3. So masike senze ke izinto ke okay, manje nenze yokugqibela ke ndizobona uba mhlawumbi ke siyayifumana na. Masithi ke okay, manje ndibhale ngomnye umbala. Masithi ke beseno-16 kwaye ke sifuna ukujonga ntoni? I-fourth root kabani? Ka-16. So leliphi inani eliziphindaphinda ngokalo kangaphi? Kane. Lisinike bani? U-16. Uba ke ayikhawuleze ifike engqondweni yakho, into ongayenza kuba ujonga amanani angena ku-16 abizwa ngoba zii-prime factors. So ngu-2 umphindaphinde ngo-8, u-8 yena abe ngu-2 umphindaphinde ngo-4, u-4 yena abe ngu-2 umphindaphinde ngo-2. So uzawuqaphela ke ngokuba le nto isinika bani? Isinika i-fourth root kabani? Ka-2 uphindaphindwe ngo-8 uphindaphindwe ngo-2 uphindaphindwe ngo-2 kane. Ngolwaa hlobo endilibonisileyo phaa, ngoba kaloku unoo-2 abangaphi? Abane phaa. So xa ubuza le nto ke ngoku kumela isinike ntoni? Kumela isinike u-2 kuba kaloku u-2 uziphindaphinda ngokwakhe ngaphi? Kane. Okanye ungenza ke i-fourth principal root kuba kaloku if ukuba la manani ebe-negative onke besizawufumana kwalathu i-1. So le nto ungaphinda uyibize ngoba yintoni? Yi-principal root, because i-principal root okanye i-principal root kaloku ukhumbula uba isinika i-answer okanye inkcazelo etheni? E-positive. Na uyayibona ke ngoba silungise njani izi-square root zethu. So uzayibona ke noba sizisebenzisa njani ii-radical zethu ezinamanani aphezulu. Masithi sifuna ke ukwenza lula ubani? U-fifth root ka-96. So njengoba bendisenditshilo ke kuqala, into esiyenzayo kuba sijonge amanani asikhuphela nani. So izawuba ngu-2 omphindaphinda ngobani? Ngo-48. 48 ngu-2 omphindaphinda ngo-24. Yena abe ngu-2 times 12, yena abe ngu-2 omphindaphinda ngo-6, yena abe ngu-2 omphindaphinda ngobani? Ngo-3. So le nto isinika bani? Le nto isichazela uba i-fifth root ka-96 ngu-2 times 2 times 2 times 2 kangaphi? Ngu-2 phindaphinda ngo-2 phindaphinda ngo-2 umphindaphinda ngo-2 umphindaphinda ngomnye u-2 umphindaphinde ngo-3 ekugqibeleni. Okanye ke enye indlela ongayenza ngayo kuba ujonge ngoba mhlawumbi ungayijonga ngantoni? Nge-fractional powers. Besithethile ke ngaloo nto kuba le nto iyafana nobani? No-2 ophindaphinda ngo-2 ophindaphinda ngo-2 ophindaphinda ngo-2 ophindaphinda ngo-3 onyuswe ngo-1 over 5, kuba kaloku uyakwazi utshintsha ntoni? Uphawu le-square root kuba lo uzikhumbule ube besithe xa une nth root yento ethile ifana nalanto uyonyuse ngobani ngo 1 over n. So ezi zinto ke ziyafana sithetha into enye. So le nto iyafana nqwan leya oyenze pha kuba kaloku ifana nqwana le engapha. So izofana ke nale ohlula uthu bakho ubonyusa ngo 1 to the power 5 nothree wakho umonyusa ngo 1 over 5. So yonke le nto sayithini sayinyusa ngo 1 over 5. So sizawufumana bani ke apha? Sizawufumana u-2 ze lena esinike u-3 to the power 1/5. So loo nto isinika bani? Ku-96 ke lo omenze lula kuba lelona hlobo ke bunoyibhala ngayo ke le. So le nto ungayibhala ke ngoba ku-2 times the 5th root kabani? Ka-3 kolwa hlobo. Masike samenye ke sobona uba siyayiqonda na uba kwenzeka ntoni na. Masithi ke besithi mingenifaka amanani. Masithi besino-6th root ka-64 ophindaphindwe ngo-x to the power 8. Masike senze u-64 kuqala ke. So u-64 wethu uzaba ngu 2 omphindaphinda ngo-32 ofana 2 phindaphinda ngo-16 abe ngu-2 times 8 yena abe ngu-2 times 4 ufo yena abe ngu-2 times 2. So sino-2 abangaphi? Abayi-6 okanye abathandathu. So loo nto ilingana ke nobani? Isingana no-6 or 2 to the power 6. Loo nto isichaza loo nto uba ngu-64 aphindaphinde ngo-x to the power 8. Ke ngoku into emele siyijonge kuba i-6 root ka-2 to the power 6 izasinika bani? So le nto izasinika le ndawo ke le izasinika u-2 kuba izawuba ngu-2 oziphindaphinda ngaphi ngaphi kayi-6. So uphindaphinde ke ngoku loo nto nge-6th root kabani? Ka-x to the power 8. So sizayenza lula njani ke le nto xa ivele ngolu hlobo? Uyayazi kaloku uba u-x to the power 8 loo nto ifana no-x to the power 6 umphindaphinde ngo-x to the power 2 kuba kaloku ii-base zethu uba ziyafana udibanisa exponents zethu. So le nto singayibhala ngoba ngu-2 phindaphinde ng-6th root ka-x to the power 6 times x to x squared okanye x to the power 2. Iqaphela ke uba u-x to the power 6 i-6th root yakhe izawubani? Izawuba ngu-x. So iza ngu-2x ophindaphindwe nge-6th root ka-x squared. Uba sinoyibhala ke ngolu hlobo okanye ke singagqithela ke kumbongo ezantsi, ungayibona uba le nto ingaphantsi apha iyafana no-x squared onyuswe ngo-1 over 6. So if uyayikhumbula kaloku imithetho yakho exponents, xa into yonyusa nge-exponent ibe kukho enye exponent ngaphandle, iyafana loo nto no-x ibe ngu 2 phindaphinde no-1 over 6 okanye 2 phindaphinde ngu-1 over 6. So loo nto ifana ke nobani? Kwame ke ndingakhumbula ibhala u-x bethu ababini apha 2x no-2x apha. So le nto izofana no-2x ndehlise nje la 2x ke phaa. So le nto izofana no-2x ophindaphindwe ngo-x to the power 2 over 6. Ewe, ufuna uyilungisa ke laa nto ingangu-2x ophindaphindwe ngo-x to the power 1 over 3. So ungayibhala ke ngolu hlobo xa ufuna uyibhala ke radical ungathi ngu 2x times the third root ka x. Okanye enye indlela onoyenza ngayo ke kuba uthi besingathina kanene or besingasuka apha kule ndawo nje kuba ungayibhala le nto ungabhala le nto ngo 2 uphindaphindwe ngo x to the power 8 to the power 1 6 okanye 1 ongaphezu ko 6 ze ke isinike u 2 to the power 8 uphindaphinde 1 over 6 izoba ngu 8 over 6. So loo nto ke ithetha uba singayenza ncinci ke la kela fraction yethu okanye laa qhezu lethu ibe ngu 2 to the x 4 over 3. So le nto nalaa nto ziyafana nqwa kuba sino 2x to the power 1 uphindaphinde ngo 1x. So ungadibanisa ezaa nto zibini ufumane u 4/3 okanye 4 over 3. Masithembe ke uba uyifumene into ebenzama uyicacisa ke kulo msebenzi ke. Yinto ke ebalulekileyo uba uhlele uthini, uhlale uyiprektiza maxa onke, uhlale uzilolonga uzozibona uba uqhuba kanjani na. Umane ubuza ke nangutishala wakho nje mandiqhele ukutsho. Ndiyathemba uyifumene ke.